verani odi.
Mukapita kumachinga bwana ifeyo chikuchibadwile ni chikulileni. Tikaona chiteze timatawa. Siku yabwa kwake ko ya bwana. Koma pano ni chimene chikupulumusa abale athu zomvesa chisoni. Mukapita kuchikwawa kusanje. Akulowa mazi kavula nyika. Agwidwe moningona tukutaya miyo yambi mbili. Bana kuno kupalombe poyamba tinkachita bwino ku ulimi pano palibe chikuenda chodabwisa ukafunsa akuti nkhondo ya ku Ukraine koma achita manyazi bwana chifukwa Ukraine yasambira manja ndikunena pano Ukraine yatenga chimanga kuti gaira kuti ngakhale fetili pa nkhondo musatinamizile tenganiko na kamukaje ino ndizimezi kuchitika pano pa bwana